Kaka liberté bazo tambola na kimia mbula machadi baye kokanga bango bamemi bango na boloko e Kiko kanganga na kutikate talanga matata e me kanga yakana iyo na kukimate talanga matata e lokola na tele mi boye na kukweya te. So many of us marching down the street.
Acceptons.